Bam Monsters. It's your boy, Jacko.
Na kula kodi na funga kandaba. Zilete pieces di wange undaba.
Ne wasa motos da kuma shisha.
Shisha shisha.
Zilete totos da kutingisha.
Shusha shusha.
Ni wange.
Peleka na keleti kwa DJ. Oye, leo ni tete. Na leo na my baby.